Thank you. از ما یه گل زدن می‌زنم. Thank you. Olha, ele que fez o
photos.
Watchman alikuwa hapa na yeye alikuwa hapa na watu wengine.
Again.